dissect mpaka hapo kwa kona. Mbona niko sure hii utaiona.
Mbona
mbona siniulize mbona.
Mbona
and yana finna place this thing on ya.
Mbona
I finna hit it till I reach the corner.
Mbona
mbona, what you mean mbona.
Mbona
mbona, oh you mean mbona.
Mbona.